Basi kwa heshima naomba sote tutulie kwa mizinga 19 tukiletewa na jeshi letu la wanamaji na sote tutaweza kupiga saluti wakati huo.
We have prepared lunch for you just behind this podium. We also prepared the same lunch for the CSS.